kuba nk'abagize umuryango wunze ubumwe n'urukundo nibyo bangajyamye riranga Abarundi abenegihugu bo ku mitumba 31 igize komine Geta bakoraniye ku mutumba wa Gihuga bahimbaje umunsi wahariwe amakomine. Umustantiri wa komine Geta yamejeje ko komine arongoye yaranguye ibitari bike mu iterambere. Niko guca ashimira bamwe muri benshi bagize icyo bamarira komine. Umukuru w'igihugu umuvuka komine ya Geta afashe ijambo ati Abarundi bamye bafise ibanga bagira ko
turiko turagaruka ku muzi w'ibanga y'igihugu cyacu buge cyari cyarishe igihugu cyacu kwabaye uti ibanga ry'igihugu ingeso y'urugo ntiyuba kurundi murumva yuko tutotwarira tutogendera ku mico yabo tudasangiye ibanga nakaranga ngo biheze bigende neza. Twebwe rero mu Burundi turiko turagaruka aho twicara hamwe kugira ngo tube turayaga nene iki gihe ni igihe cyo guca twibukanya ingene dukwiye kubaho mu ibanga ry'u Burundi. Ibanga ry'igihugu rya mbere ni uko igihugu cy'u Burundi twibona nk'uko turi mu muryango umwe twese twunze ubumwe. Abarundi batandukanira ku myuga gusa udushaka rero Abarundi bavuga Ikirundi bafite igihugu cy'u Burundi icakabiri cya gitwungiye ubumwe igihugu cy'u Burundi nicyo cyabere cya gitwungiye ubumwe. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu cy'isezerano Imana yasezeraniye Abarundi ntiyagisezeraniye abanyamahanga. Nicyo gituma umunyamahanga cyo kukigundamwo urafise uburenganzira bwo kukigwanira kuko ubuzima bwawe buba bugiye. Bari Abarundi bunze ubumwe bose bagwanira igihugu cyabo bakacigura bakavuga ati mfuma mfa. Ibyo byose byacuritse kubera iki? Za nyosha mbi ngo nimugire ukugira muze mwami mujyana imyaka yose. Icya gatatu cyari kitwungiye ubumwe n'Abarundi twebwe nyine. Ibanga ryacu rero imico akaranga ururimi twebwe nyine n'Abarundi.
Abarundi bakiri inyuma mu iterambere bahamagarirwa gukora cyane nayo abajeje indero bagafasha umusaruro mu bumenyi ukaba mwiza gusumba.
Iterambere rero nashaka kubahanura naho turiko turagira irindi iterambere najya nabwira abari inyuma baduge bahamze abandi. Mugaragara nabwire mu mutwe atakiriyo ntacyo tuzomvamwo. Aba bana bacu batariko bariga ntacyo tuzovamo. None rero nagira nsaba abigisha mwicare icyo kibazo abigisha n'abarezi abadirekiteri abayobozi b'amashuri n'abigisha icara hamwe turondera umuti w'icyo kibazo. Twebwe ntacyo tuzobafasha kuko sitwe tubikora mwebwe twabatumye mu murima kurima mutere bajya abana twabahaye n'imbuto dukeneye ko imbuto ziba imbuto zimera z'amavyishi. Nimuvyige muze mutubwire muti twebwe twasanze bipfiriye aha.
Ibirori by'umunsi mukuru wahariwe amakomine biha akaryo abavuka komine gusangira imfungurwa ibinyobwa by'ikirundi byatunze ba sokuru. Igihuza abavuka komine ahanini ku munsi mukuru nk'uwo nuko baganira ku iterambere rya komine yabo uhimbazwa buri mwaka mu makomine yose agize igihugu cy'u Burundi.